game. Hapa system na majambazi, sisi ni wala tatabaya. Tuna misige dena shada, food ya Chinese na kashata, mafuta taa kwenye sapa. Buda!
Straight fat.